나라 두수무두고 후무두고 무리니 누라 나왔으라 와지기대가 마마와 잘하리라 왜내와 잘하실까 난천지 왕가냐 구건드무가 두무 그리스도 미사 앞에 눈만 위사 눈 앞에 나윤바 구아문구 구세미세 구세미세
Hey mama,
Mari,
hey mama,
Mangazini,
hey mama,
Jewe na wakurwaye,
hey mama,
Imana yarandiye,
hey mama,
Uwitama itunga,
hey mama, Baramujane, reka bamujane, hey mama, Se yari ijabadi, hey mama, Baramujane.
Urumva gamwiza,
hey mama,
Sije nakuriye,
hey mama,
Bariwe nababyeyi,
hey mama,
Nawa murati,
hey mama,
Agukabye ibihumbi,
hey mama, Baramujanye, reka bamujane, hey mama, Se yari ijabadi, hey mama, Baramujanye.
Chamira mugihe arabavuga umugabo agutwiwe hamwe n'utwa bahandi ikibazo chamato kwanyatswe rukumba matsi tuzo yasubizwa gyari Subire muzachu
Kukaguriro kika wapena Umvivi suma vinga Ngenevi fuga mazina Vikashira movichua Kumuzazi kwa ye
Hariho ababaza bakerekana ibitagenda ageze kubisuma vyinka babikingira kibaba inyifato nkizo nahoze nsodushikana Imbere y'utungane twategerezwa kungana
Kukaguriro kika wapena Umvivi suma vinga Ngenevi fuga mazina Vikashira mazina
gato mawe waraturungi kamu mugamba kwigi micho kavukire no kuramutsa inchuti ndakumbuye mama wo kwa mutama hamwe na nibogora ndakumbuye mama wo kwa mutama hamwe na nibogora akira mwane cho chase chamata Bagiye mu gahinga Yesu kura kagyo mbega tuzosubira gari ndakumbuye mama wo kwa mutama hamwe na nibogora ndakumbuye mama wo kwa mutama hamwe na nibogora Kabere narimwe tubonane ndakumbuye mama wo kwa mutama hamwe na nibogora ndakumbuye mama wo kwa mutama hamwe na nibogora echo kabona nyagarutse
bashaka gukosha umwana w'umukobwa garakeye kabiri arabamaramaza ntiyashaka kugenda kuri uyo mutama angana samubyara uyo murondo bamukirigicibwa nibaza ko kira wa musore vyakundanye inambamye yaronka agaheza kazitura umwami kazi w'urukundo nibitevye na gatoya wa mukobwa utanka agatwara imbanye uri wa musore aramwihakana Sako ari mnichuru Icharanye nawa maraika Ambafu ya watakatifu Arabona hanu kwisi Abo basi urukundo Abantu igihugu basidukanye niyonka bacakuraba aho bamuta mu gisuma nyenzi yariweje abo bantu bamuciriye urubanza wa musore ya muhenda agwa mu gahundwe yapfuye atanishe Ibazako ari mnichuru Icharanye nawa maraika Ambafu ya watakatifu Arabona hanu kwisi Abo basi urukundo
Kwa wakinzi cara tu si.
Kira.
Kubumbatira, niza kawo guribuye yindi misore yiseguye inkumi cenifutsa gutkubana duheze twubake ubuzima butahera nifuza kukubumbatira
¡Gracias!